Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Jo Gwaladi, Akufuna Galimoto. Sabati ya talo wiruka. Uwimbo paka mdawi, Jo Gwaladi. Anaka yimbangu mibao matipapa so, mumzinda wa blantaya. Ali mkati mwimbo wake mu program, yumi makala ikuoni sido paka nema, uwami bawa. Ndiwa maiche kuti, Saturday Night Live. Jo Gwaladi, anawuza anthu omwe anali kumwambowo. Kunina kuti, Akufuna atagula Galimoto. Izizi, anayankula atamaliza kuimba nyimbo yake ije yochedwa chipepeso yomwe naimba yeyo ndipo utenga wake wa nyimboyi ndiwo ukuza munthu yemwe Akufuna kupatsidwiratu chipepeso chake asanamwalire kuti mwina ajiretu kusiyana ndi kuti adzachipereke kwa abale ake akadzamwalira poti iyeyo sazadya nawo ndramayo. Pamene amawuza gulu omwe nabwira uku kuti naye amafuna atakhala ndi Galimoto, iyeyo anawunjizanso kunena kuti anthu abwino mudalitseni uyimbo wanu ndi Galimoto. Apa nkuti akutolera ndrama kuchoka kwa anthu omwe anabwira kumwambowo, podziwa kuti program ya Saturday Night Live imakhalanso ikuoneka pakanema. Jo Gwaladi anapirekanso nambala yake ya foni yomwe anati ili pa Airtel Money. Ndipo anthu onse omwe ali kutali akhoza kumuthandiza ndi malingaliro ake ogula Galimotowa. Posunkha ndrama iliyonse yomwe angathe kumupasa iyeyo, atatero anayimbiranso kuyimba nyimbo zake. Ndipo anayimba nyimbo monga mchiwuno muli bwino, ukhoswe chipungwe ndi tumbo sid mwazochipa chabe. Mayimbidwe ake anali oti samatsata mmene nyimbo zake zimayimbidwira, popeza amayikamo mawu ena omwe amakamba mavuto omwe dziko lino lukumana nalo pakadali pano. Pamene amamaliza kuyimbako mmatumbo mwa Jo Gwaladi munali modzadza ndi ndrama zomwe zinatoleledwa kuchoka kwa anthu omwe anabwera kudzamuonerera iyeyo akuyimba. Mothandizidwa ndi mibawa bandi, woyimbayo anasangalasa anthu onse omwe anabwera kumalowa ndi mayimbidwe ake komanso mavinidwe ake ugudeza mutu waja.